There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are.
Obusumase nti wo so wo kro no kro aya nti that means obus ba wo nim nyɛ nti ɔmo frɛ no obusumase. Okay. Sɛ mampɔn ɛna tɛtɛ kwahye na fiase kɔ hɔ no mekwan wɔ
mwasa.
Tɛtɛ kwahye ɔyɛ nkrani ɛna akuapem so ɛyɛ akamfoɔ nti menim ɔkɔfa akoko ne baɛ no ɛsiane sɛ ɔyɛ adwuma wɔ hɔnom nti na ɔkɔdua wɔ hɔnom nti na mebisa sɛ nkranfoɔ na mowɔ hɔnom anaasɛ ɔmo a mohwɛ hɔnom so akuapemfoɔ ayɛ ɛfo ayɛ kɛse a anaasɛ ade ketewa bi
so fine but ɔmo ayɛ zenhin wɔ new place but starting no baabi ɔbaɛ ɔbɛdwa nde ɔhɔ no ayɛ tourist
kɔfɔɔfɔ wokɔ hɔ wobɛ wonkoka no kokuo anaasɛ because wohwɛ
koko wɔ hɔ a mɔte mɔte kora sɛ baabi a tourism no ɔhɔ yɛ farm
ɛsɛ mmoa bi mu wɔ ase ka. Quite won't, sir.
I'm glad I'm a hunting tree. I'm 20 years. I'm a hunting
tree. I'm a hunting tree. I'm a hunting tree. I'm a hunting tree. Okay, we will see a yard behind you. Even if discover of mine. Thank you. Meet me a year. I'm not there, I do, but I'm not
there.
I would, when nothing really matters.
guys, this is Adum Waterfall. Adum Waterfall. As you can see behind me, this is where the water is coming from. The top there. So this is where the water is coming from. So you can.
It's been way too long. If I could lay down beside you, I would.